Jerero niho nibyo byatumye maze kubona yuko atawe dufise ntagi uzobesha ngo hariho deka nimbo mbura kimaze ba mbere nibo ntarya za mbere nibo banda yamutaye ba mbere birababaje ariko aho nimwe muzopfa nk'umukuru w'igihugu ejo yo none nk'ubu wabagira umukuru w'igihugu abasha bwiza ukuri atari ukwimba icobo mwimbira abene gihugu mwakimarira iki none kuri mwe muzo umukuru w'igihugu ejo ejo nimwebwe mwinise nimwebwe buramatari nimwebwe musitane mwomarira iki umwene gihugu
aya majambo n'amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu yatanze ubutumwa uhambaye nagomba ndayagaruke ko gato umukuru w'igihugu ati abantu nibisuma vya mbere banunuza amaraso y'abene gihugu nibo batembeje igihugu biba buri mwaka amezi abiri igitoro ati nibanda yamutaye ati nibarubura kigongwe n'Uburundi bobugura ati mbere ibyo bifaranga biba hani byo bubakisha mu Burundi ubasigaye bubaka amahinguriro hanze y'igihugu sino kuri Rwanda bisubiramwe byose ibyo yavuze byose twerekanye ko ari 35 bazo rero ngoma mbaze Burundi wese ndakabaza banje kuvuga ibi bikurikira mu matora yaheruka amatora mbere yashize ku butegetsi president Varisito Ndayishimiye ayo matora yaravuzwemwo ibinenge bikomeye mbere na Ekleziya Katolika iragira iki bivuze ko baravuga yuko ayo matora yibonekejemwo ubusuma buteye ubwoba kanje rero nakamukumvirize ubuse NDFDD yagirizwa n'iyindi migambwe yagirizwa nabandi ko yihereranije igikogwa cyo gutora umugwi uzobujejwe guhagararira amatora uwo nawe si wundi ni seni NDFDD baratumye uwo mugutogwa barawemeza no kuwemeza kandi abandi baguma basemerera batebagabo ibyo bintu mwihereranya mwenyene nta mucurimwo nta rukiza bizotuzanira nta rukiza bizozanira Burundi NDFDD irica amatwi ishiraho uwo mugwi ndagiye kuvuga ati none mwebwe simwe muzovamwe abategetsi ejo simwe muzovamwe president ejo simwe muzovamwe abashikira ngandi abashinga amateka babura matari ba mustanteri oya mwumvise yuko yavuze abategetsi bose none mwebwe atarukwimbira icobo abene gihugu hari kindi kintu mwemwokora yandi majambo yavuze ati mwebwe nimurabizigirwa na gatoya ati raba ubusuma nibwo bubaranga gusa murabasuma bo kugwego go hejuru kabazo rero naka aba bantu bameze uku aba bantu president yavuze ko ibintu nkibi vya bintu 35 nababwira harimo aya majambo avuze ati mwebwe ngaho hari ico mwovamwo mwebwe ngaho hari kintu coza gikiza abanyagihugu mwogira ihe uyu mugwiseni watowe abantu basemerera bakavuga bati ivyabaye mu matora aheruka twarabibonye reka ibi bintu kuvyihereranya dutegerezwa kubivugana ko kugira ngo tugire umugwi wizewe uyu mugwi watowe muri ubu buryo ugatogwa mu bantu nkaba uyu mugwi bakabo hari ikintu abarundi bo hava bawitega ko yavuze izingeso mbi yavuze ziranga abantu benshi abategetsi benshi bamuka mugambwe CNDFDD none uyu mugwi watowe nkuko watowe abantu basemerera ugatogwa mu bantu nkaba umukuru w'igihugu ahiciye kuvuga abantu babasuma bo kugwego go hejo uyu mugwi hari ico abarundi bo hava bawitega ko aba bategetsi bamezuko hari ico bo hava baviramwo abarundi kibazo mu gicica hari ho hose aho mukoranira ku mbuga mu ma groupe kuri Facebook kuri YouTube mu kibazanye reka dukora statistique mu bantu bazongira komantere izobigizwe n'abantu 10 canke ijana muzoraba ibyo bavuga muze murabe benshi ibyo bavuga murabe yuko bawemera canke uyu mugwi batawizera ibi bintu bimeze uku tutavyize ko ngo tubivugane ko twebwe abarundi tuzokwamira hahandi igihugu cy'u Burundi gitebe gisambuke cyose kuko abantu bameze uku abantu bavuga uku kandi bikavugwa n'umukuru w'igihugu wenyene ati nta n'inkono itabi abarundi bo bitega ko bwanje byo babigoye eka mbere byo bitanashoboka yuko abantu nkaba boshobora guhagarikira amatora akizegwa n'abarundi bose twese tukavuga tuti n'ukuri amatora yagenze neza abantu bameze uku umukuru w'igihugu avuze ati none mwebwe ngaho hari kintu mwovira mw'abanyagihugu abo bantu bose abo bategetsi bose ho muri uwo mugwi batogwa mwaba aka kantu mukiyumvire ko mwiyumvire aho ibi bintu byo dushikana yazi ko hari abantu kubera utuntu baza baranozagura binyegeza inyuma y'ikinyoma canke ntihagira ico bavuga kubera bankigitsure tavuze ukuri abandi barakukuvugira rero muzoce mwemera amakomantere y'abandi bantu bavuze iyo gati ndazi yuko mugura abantu kubera ivyo bihera mufise abantu bameze uku bohagarikira amatora kabisa kagenda neza bava muvuga ngo bava mu yindi migambwe aho bava mu yindi migambwe muzi ivyo bavuzwe ko bakaba bahiswemwo bizewe na Senate DFDD aho cyukuri byogenda neza DFDD nayo ikaba yiganjwemo n'aba bantu twumvise bakaba ari soma mbike abazo ndabahaye mushobora kuganira ko kandi nanje nditeze amakomantere canke nditeze ico mubivuga ko imana nibahezagire reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye ikaze kandi mu nyuma nzobabwira ingene vyagenze nzobabwira ico bamwe n'abandi bavyiyumvira ko